ukona indawo ebizwa kuthiwa inkwali. Inkwali indawo ethenjiwe. Inkwali indawo ene material yokwakha. Makuzokhonkwa umgwaqo okumele uqine. Kuyiwa endaweni enenkwali. Inkwali uhlobo lwamatshe olungewona matshe. Futhi akusiyona inhlabathi. Kuqala kwakuthi makuzokhiwa izindlu zamakhosi. Kuzokhiwa neyinkantolo. Makuzokhiwa namaparlamenti izindlu eyiqinile. Kwakuyiwa enkwalini. Inkwali le indawo kwakutholakala kuyamatshe. Uhlobo lwamatshe aqinile okwakha indlu. Lamatshe mayificwa ebese ayambiwa. Mayesembiwe ebese eyabazwa. Makuzokhiwa izindlu zeyikhulu noma zamakhosi. Bekufika kutholwa lamatshe ebese ebazwa, ebazelwa khona enkwalini. Alithathwa linjalo lakhe linjalo. Kodwa lithatha bese liyabazwa. Malibazwa qhasha umlilo qhasha inhlansi. Malibazwa lisuke lishawa ngesando lishawa nangensimbi. Malibazwa lisuke lishawa nangempiki hayi kamnandi. Malibazwa liyalimala ukuze libe lihle lilimala kuqala. Ubuhle balo buvele kulimaleni kwalo. Lesikhathi linikezwa ishape liyalimala. Haleluya. Lesikhathi limala wena olishayayo ungazulisola ubuhlungu nolubuka eceleni angalizola ubuhlungu kanti ubuhlebalo buvele kushayweni kwalo. Cela amen. Manje malishaywa alishaywa inombani. Bakhona abatrainiwe, bakhona ababizelwe, bakhona abakhandelwe, bakhona abathunyelwe ukulishaya, ukulibaza. Malibazwa lishawa lingozi. Abanye iso liyachitheka, lichitheka kathi ubazitshe. Kuphuma ibhizelo limshaya limchithiso. Lingozi malishawa kodwa lidingeka lishayiwe. Ubuhle balo busekushayweni kwalo. Ubuhle bendlu busekushayweni kwetshe. Ukuqina kwendlu kusekushayweni kwetshe. Ifoundation ukuthi iqonde kahle isekushayweni kwalo. Haleluya. Namhlanje ngifuna ngokukhuluma ngenkwali. Makwakhiwa ibandla, ibandla liyindlu kaNkulunkulu. Praise God. Makwakhiwa ibandla, ibandla lakhiwa yithi. Yithi esizitini zokwakha indlu kaNkulunkulu. Haleluya. Yithi singamatshe okuyakha. Yikhethe uphethe onani ngamatshe aphilileyo. Itshe liyalungiswa kuqala. Ngoba ulithola liwuround njengeberund. Alakhi linje. Lidinga ukushawa ngesando libe u-four corner. Lesikhathi lishawa liyalimala. Lesikhathi lishawa liyakhala. Lesikhathi lishawa liyaphoxeka. Lesikhathi lishawa liyakwata. Lesikhathi lishawa liyehla. Ake sithi amen bathandekayo. Kodwa ubuhle balo busekushayweni.
All of Jesus, and Jesus loves me. And now all of Jesus, and Jesus loves me.
Uma, uma sikhuluma kanje. Abanye bathi siyahlambalaza. Abanye abantu umuntu oshumalayo akanamusa unehluku. Noma usukhathazeka. Ikhona iquality ezophuma. Awu amen. Ukuze kuvele iquality kusetshenzwe ngamandla kunezinto okumele yilimale ukuze kuvele izinto eziright. Ukuze asiyotholi insizwa zi strong ezofakaza ngoJesu swinga namahloni iqinise kuqala itshe liyabazwa liyashaywa masilishaya ubona intombi sidonsa umlomo sumde njengoweqetela ubona insizwa sihla amazinyo sithanda sekunjalo liyashayeka lesikhathi egwada siyamshalishaya likhale silishaye likhule ngayilimu sibanti linamanga linomoya ngekho silishaye lethi liyanikela liqashe ngomnikelo silishaye angasithi amen bathandekayo Amen. Siyalubona maldodje. Selizenza umuntu kamoya ngabe isikhathe. Hallelujah. Hallelujah. Silishaya. Siyabonga baby. Siyabonga. Shaya. Ushaya kuze kuphele ilimi. Baba khona ilimi zikamoya khona ilimi zamadimoni khona ilimi zokulingisa khona ilimi zokusensisa ake nishawu amen bazalwane amen uma kuzowakhiwa indlu amatshe ayabaswa silishaya itshe kumfana kuze kuphela ukhuluma isotsi akhulume maye yiswazi caca ukuthi uyiswazi maye umzulu caca ukuthi umzulu maye ixhosa akhulume isixhosa angakhulumisi raketi isijiteri silishaya kuze qonde ulimi ebethe heita silishaye ethi hola silishaye
alishaywe. Come on, preacher.
This is Hacho. Se funu kipi quality. Eche. Enzo yesakiwe. Manu sufunda leli verse. Bese. Ngatele leli jumale ami standard. Engwali.
Jesus.
Noma ngicifeliso ngiyalishaya. Shali zalivula amehlo lwavule ngokulingana. Glory to God. And shout amen. Yes, enkwalini. And Jesus
loves me.
Sotinya akala taibongu inkos ayegu tola mfundis ataibongu inkos bangti kuninjan dotan angati moja ati siapila siapila baba sinezwa gu angati stozu upasha akishiolo kukumdomta ati stozi mnandere ka hati ngiyaphila baba ngiyaphila mama pelo hater ohola shayitshe ulishayitshe ezethi kusasa angiyi angamana hlale nemvuselelo lakhe iholwana lakhe fakafo uyabuya kusasa siyalishaya. Hlambalaza. Uya people mangihlambalaza. Angithi uthi Jesu uma nilazi iqiniso, iqiniso liyonenze njani? Onkulula. indlela engikhuluma ngayo mina ngabantu abaseze emvuzweni zami. Bathi abantu abaningi uhlaza unodlama ushumala ngodlame. Kodwa kugcwali go awubheke nje. Bathanda lona lolu dlame. Uyazi inelandelwa abantu iqiniso. Mina ngikhuluma manga ngafonlwa esisebe sathi dank. Sathi ukhuluma emfundisi nganxama uhlaza mfundisi kodwa dank. Amaqiniso akho nemebuhlungu kodwa agezana sathi ngigezekile ngiyofa ngiyolahlwa hliziyo yami igezekile sathi esontweni lamakhulunywa kanje oba ukhuluma ngangeke ngifebe nize ngibe njengamanje ubufebe abuyekeke ngalayo umfundisi wami elokhu engikwankwaswa elokuthi kwathi ebobo ebona isicuku wenyunyunyu wenyukela entabe suka. Inhliziyo yenu abantu bami mayingakha mama mayingakha ataseki kokokokokokokokokolwani yimi hamba dombas. Ivangeli elifile lamatshanga abazwanga labantu abasha abajolana phakathi enkonzweni ungathi khwaya kade amathupha ayi-2 lo awuthi uma emva kwesheri yakhe Lord I want to be there. Hamba ikwaya yayipokwe fundisi sipakwe umkhakeli sipakwe iyonzi sipakwe abafana sipakwe amantombazane sipakwe unobhala wisipakwe umdikoni sipakwe umsizikazi sipakwe hamba alishaywa.
Hey Jesus, come on preacher.
Amen. Shawe. Lidikile libuyele entsangwini liyoze libuyele izela. Lidikile libuyele ifebeni liyoze libuyele izela. Lidikile liye madodeni liyoze libuyele izela. Lidikile libuyele ethaveni liyoze libuyele izela. Makuyitshela mama wendaba lidikile liye endabeni liyoze libuyele izela. Uma lifika lithi lingena siphakamise isandla lithi liyasondela sishaye.
Jesus.
Indlu ayakhiwa ngetshe elingalungisiwe. Sifuna mase sifike enkonzweni Sunday. Mama makhaza sisusibongile mase sifike enkonzweni Sunday. Hlobo sami asashayitshe. C'est school in Dumiso. C'est consacré en consacré à moi, c'est prophète. C'est fondé si bas. À sa fin grec. Comme vous faites le roi Saint-Quali. Equality. Et son akibat. Equality acquire. Equality en patois basha. Equality en patois et tissu. Il fait le gualini. Il nous sent gualini. Aïe, straight et maintenant. Et c'est ma zi. Ouais. Allez, t'as
Jesus.
Yeah. Joba tu mpatwa basha unje. Ulhlaza. Awushwansile. Uyivila. Unenkani. Unonya. Inhliziyo empi. Kodwa kuthi uphethe abantu abasha. Alibaziwe. Uthanda izwe Derek. Kodwa kuthi uzohola abantu abasha basezulwini kuliphi izulu. Alibaziwe. Malibazwe kahle kuphela kusho ukuhlafunisha ephisi enkonzweni malibazwe kahle malibazwe kahle asithi sikhuluma bo kushunyayela malingakabazwa ubona ngeshephisi noma ngabe umama omdala ubona ngemhlathiyelo sangathi inkomo ihlwabuya sikhonza uNkulunkulu kube nomama ohlafuna engaqedi akabaziwe. Hello? Mazel Shire at least. How about you, but? Oh, I'm that envelope. Bentings all we say. Jobel Sazagan, Negan. I'm going to support to Satan. Hambi oshona nale envelope siyalishaya ngoba ngena nge envelope le ngena ngetshe lishayile uyepho amen manje. Yeah, ufuna libazwe itshe insizwa ibe insizwa ingabe insizwa ntombi libazwe intombi ibe intombi ingabe intombi insizwa. Tomba zane umchita. Bono umi ambu di ambi slova. Ulova lo aglo nileti. Ulova. Malshaywa. Nishawa laba bafana batiba sinzi. Yobeni na matele maduwazo ni makele. Kwa laba fana batanda matomba zane. Noma sebe fanga zini. Batiba sinzi siu. Bai shepise ifemen. Batanda matomba zane. Oh sister basaba zane. Look at my tingles in the gun. Lo muntu lo khuluma njena wazalwa kanjani ngazalwa ngenyanga ka 11 aphuma senginodlame sengibambezele kakhulu esiswini ngazalwa ngingawubona umhlaba inyanga zazi za 11 ngiseswini yonke into engiyenza ngiyasheshisa ngathi le esiswini Fan, ba uyamphathisa ngestress uyabhoreka alale emini umeke ezwizwi lamantombazane kuphela ubuthongo kuphela ukukhathala umzo sethi haleluya ye ya maya nabanye brother bayambora ngishotwa zinkonzo zama convention umfica sethe loko namadevana phakathi kweyiketi uyatha osisi kuye bayihita haleluya Ufundile
Jesus
ayifunda
amakhosi oqa amakhosi oqala
mavile lapha mina ngiyashumayela ngoba nginasi kathi okulindile ngakho ngithi mina itshe yasondeliswa wami funa ngizolushaya kahle ziseduze manje akanishala izandla lezinsizwa yey siyalishaya tanalishaywa normal izenzo sisiphuti normal iphuza utshwala normal inkonkane usufundile
Verse 7 indlu isakhiwe yakhiwe ngamatshe alungiswa enkwalini
ha ophinde lapha
indlu isakhiwe yakhiwe ngamatshe alungiswa enkwalini
ophinde futhi
indlu isakhiwa yakhiwa ngamatshe alungiswa enkwalini
ya
akuzwakalanga sando nazembe napiki nanto yensimbi isakhiwa
vala senkwalini la nacathi ukhuluma njengasesontweni lakho senkwalini la sikhona esontweni lakho senkwalini la yazo wathi umfundisi uma eyibeka lento ave right sis akafani nobampoko bampoze yiphinca bibi akafundile mina ngimbone kahle uyabona owethu uma eyibeka ngoba uyabona owethu unesu sis futhi ke waye Bible College bampoko soyisintu phaqa uyambona nje bangaka baye ma Bible College bebuye sebebandahleke ehambe kade vutha ebuye seyikhala esebandise wekhala lenja esesebenza ukuzamala nje ibandla silambile nomfundisi nami ngilambile ibandla kulambe isimvu kulambe nomelusi abanye babuya bephila abanye babuya ujuzi wonke evangeli kusukhanywe ebhayibheli sikulu wakhanywa wafundiswa ngabantu ukuthi akashumale kanjani engasalalela umongcolo elokho ecoka amasengathi kuneyibhili ezimhlaba ethendeni kungekho yibhikile ufundisiwe ukuthi kulokho uzizwakale wolokhu ucokama ma ukhuluma lokhu ucokama ulokhu uthi halleluya keke ulibazi itshe ijama ulibaza funeka mamenas normally send God to a licking deal. Who shy on a dojo and Allah? Shy! Little dog Halis and Amatan. Say a super at Nishumaila. Calling Dombay Village or Salapamil. Go for Moksal as a kindle. Say it. Slow of Wula, my pali, wafala, my pali, wafu. We ought to zoom fundisi. Namagugu, Nagusho, aggressive alamesho. Then Chanda said, if you think God is there, take your time and just look around. Amen. Akuzwakalanga sando. Napiki nazembe nanto entsimbi indlu isakhiwa. Ngoba matshe alungiswa enkwalini. Jawaso bayi nigela abanye bekhali nyembezi suwe lishawe kahle ulishalize likhali nyembezi. Ongaliyeki ulishaye. Shaya noma selinesibizi. Shaya. Shaya noma selilele phansi ngesisu ulivukisa ngomoya. Shaya! Goba Masawa Kiwing Alfunagumusi Masawa Kiwing Asilbisi Kamala's Fed Masawa Kiwing Asilbisi Kamalam Talat Masawa Kiwing Asilbisi Kamutikondo he said. Got a lap and Gualin Isidosibisa Amaka. Si tu kwega kokoch. Si ti komoga mama. La ikwalini. Le bandleni asibe sash. Kodwa la ikwalini ayiziyakhala ngoso. Ngoba silungisa isitini. Moya le P3TF. Kona indawo engapha. Okwenziwa khona itini nikele ibona. Ayisoka madoda. Belina izulu sibuya eMaritzburg ebusuku ngomgqibelo. Laphana 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 sidlula umlilo uyankeuza awuzwa namvula ubasi kuba sobhayela kubhayelwa 18 ziyaphekwa ukuze zivuthwe wo ufuna ukuthina umongwe le manje ukuze ivuthwe 18 ngoba before ziyokwakha kufuna zenze njani zivuthwe ningake mishade ebhidli kahle esigani sabantu abasha bengavuthiwe phaphela ukuyoshada angazilutho umshado insango nami sangethe nje siwe mhla ka 25 isobe sengeja Umakotwange. Ipegi walendo. Yamba ya shutting up a siwe, ya shutting up pegiwe, ya shutting up a selwe, ya shutting up zulanga wopaela. Inhlaza kwe, itifika na Samsini, ibihlukanisa umndeni phakathi. Ushona phambi ngoba ngiyakhuluma impela nje. Ifika kakhlezwe kahle, kuhlwaze ngokuthula, ihlakaza umzi phakathi. Iqala inuka abantu, ithi khona abathakathayo. Mama ama thakatha denga thakathi sekunele ngithola umakoti mama sethakathi kibona uma wakho ezenqunu endumsebe Zena papama, esuse la gimpe iwami. Eti pu. Mafuwa sangpetwa si ipoba wangu mzima. Mana kui ndochi anakona kui ijele nga bazwanga. Kui stile sanga pewanga. Sek bizlina ngomthakathi ngenxa mfazi. Mfazi mina ngakhotho nkosikazi wami.
Yahla lento inamafinyila inekwashu inyanjalo.
Pesalo, so singing an order. Ian, shut the toilet. Salkishwa is a song, Kamalak. Aguna Susi, so there is bomb and only fell to a swamp to an apostle, be so bomb over and able and bang over into a. Mind you, say a kiwa, and so I'm sick. Hello? Little shot I never see Willis, Mama Casa, little shot I never see Willis. This is shot I see in the square, me and I could save Navasalane, who said to tell. Unesquele, usu doti nota, baba ngosi ama sambe. Hey, ngai poka namshaje, Alisha.
Yeah.
ibasiwe.
Thank you.
Napigi itu isakiwa ngoba manje onke alungiswa kuphi? Ekwalini. Uyathandaza my sister. Kwenzi dothi indoda uthi yashatshwa indoda indoda nje iyaya sinto engenasithunzi. Hamthethwa ibawonko mama la. Uzumile kumlindile samgiva makhosikazi ungena seyindabeni zabafazi athi shi. Bambungose mambungose eqolo kancane bambungose wozala. Wena mama nje mana kanjalo ungayingeni ngoba izokuxaka phakade dedela nje nedumiyeni wakhe ezela. Undu usemphakathi kwabafazi bazomgiva. Hayi ngamgiva sis, hayi ngimgivile. Inhliziyo yami igezekile. Awuthandazanga. Awuthandazanga. Ndoda yakho yi-disorder. Nawe bhuti awuthandaza ukuthi inkosi azoyi-disorder umuntu odala iy'kweleti. Uyabe yabona iy'ngane ezedlula akedlule kuphi. Nidayisani. Ziqeda caphuna ufake lapha letha lapha ey'ntathu isiyancele yancungethu zinxa. Akafundile njalo nje akafundile yivila akho ngathi akasebenzi nakwamlungu usebenza iqeda yothe sancela isiqeda engakasiqedi nanga umuntu ebhayisikile wa-ice cream kanqa udlule kuphi. Ubamba isiqeda ngapha ice cream lenke lento iyaxonsa nokuye ngeconsa uzama ukuhla kanje uyothe esaza naye indoda ebhayisikile ede isumbile ophekiwe dlula kuphi. Yonke lento uyayikweleta. Sekumalini ke khawulaka sekumalini imali engakulungile ke wophela kwenyanga avimbe omunye amkhombenini. Come on bazalwane, qhamu kodwa dayisa amakhethingi akhona awathatha abe yifumela bakhombeni futhi dayisa lesi stand sokubeka amabhodo unasi stand awasithatha sibeke umkhombanini. Qhamu kodwa dayisa amabhodo ezulwana mlenze emthathu kuselokishini akupaswa ntobo alithatha ibhodo ikhanda lisebenzi akhombeni. Yaphela inyanga sekudeze kuza ngawani akasaqashi lapho ke kukhona sephenya kancane ikhethi we siya oza lapha wena yambona le mntozane mayifika jethe umama kebeswa ngizokushaya. Awuthandazanga uthi uthatha umfazi uthatha umashonisi. Uyilapha no reverse no divorce. Tathile uyaxhuma seligqoke ibhantshi lakho wayikhethela ligqoke bompungose seliyangishisa ligqoke wayikhethela lenze njani ligqoke bompungose umdalala kuzophumela kaligqoke wenze njani bompungose lo mntu unenkani ngiyabeka beka ligqoke wenze njani. When alone touch me,
I remember the day when the Lord touched me.
Says Mthandazwe. Amatshe alungiswa enkwalini. Akuzwakala ngamsindo wepiki nensimbi nesando nazembe. Indlu isakhiwa ngoba amatshe onke alungiswa enkwalini. Flanbene workshop mama kazan ni workshop indomu. If you don't be like that, my camisa, the camisa can cana. Dope. Elite. Dope is the same. The camisa can cana. My shafuna umlomo, you miss a ranja. My car is pulling the wood like flower. In don't be a farm tamunga and daughter. Is it my queen is going to be Yemesi? Quincy! What's in Yemesi? Sang. He let it out on it. Yeah, shoot it up, Yakia Quincy's. Answagalanga Sando Napig in a Zambian and went in Bindisaki was a sotandaz. Yeah, so Tabele Saki sees. Good name Yago photo shot to Salapans, Mr. Zakawa. Akano of 40 years, the country can sell your seven Zagas. Baga, baga. Ube stromi susu kote, ube stromi susu kete, usu katalo usu tigile be mugans. Kata wa qualify. Konde kinkiri se putuam. Manzele kam sabe ni tri ni zinzizo. Konom dala, akano. Kano ewe na kano elo mungu. Laba bantana baituba pumbeba kimizi yako. Lo. Milo kesenda. Lemkoti isa laba ba abazani. Angtaba. Umtu before eka adete. Lutuwa use ngaki ikala. Kibabugi ikala. Tili ya sebenza kato. Milo kwe mkoti zahe mama iweno mdala. Mdo mta indo tanendala ipume kaya. Iweno yose. Ozo yose. Usu yose. Ustime zise. Nino mga kwantu ikana. Batete laba yobat bazo wa kimizi yake. La akoluto. Agahlale la ingane endala eganiwe ngaba ibheke la nomngawo neingane zayo ngoba indaba lokuthe ukuba mdala kuyinkinga azi bangibhakile ekhaya ngabe ngiyaphuma manje ukuthi ngeke ngisekwazi ukuphuma kwethenjelo kwibakwe wena ogadiwe njengoba kuthiwa hlala nje ukuthi ayikho into ozophumiyo kwakho umuzi muphi ulungele unelawo lapha emva kwethu hlale khona ubona kwasungu zakho khandi ikhishane elincane nize nifele la ekhaya ngoba indoda ayikho. Saying your sister, your butcher, I do, and I went on in Morocco. Nabo, I'll be over by a coluto. I want to never diso supera, no musos of Titera, Utimu Kuswa, we are teta, into the old Nagle Tetisum fast, it tetanum fast. Quite, no me fooding my lumfasi, before I go, we are ballet. Nangfuna, what to me, sons, I'm one. I'm wounded. $20,000 or $50,000. Sapo umungene emshadweni ungathandazanga uthi uyashada kanti uyayiqalekisa ngcono into mbehleli njengashadile kunokushada kwakho ukuhluphe kunje. Awazi noma uyakuthanda noma wakhethelwa ngabantu. Ngomuso sekhuluma yedwa usuke sewuma ephupha. Ibangulayo sibani bani. Qondana uqwashile. Angamvele ngamfuni lo muntu. Awukahleke ubani ongamfuni umthetho wakho nawuvumi. Wenzizwa ungasishaya ngokuthenga amabhayibheli amaningi nawe ngiso good news nobani bani wo alibazwe kuqala. Alibazwe kuqala itsho. Alibazwe. Njani okoshumayela alibaziwe. Nawuzuthi ubhekekile. Bamfumele, must be about a letter. I am put.
see.